He huhua ngā take e pāna ki a tātou te iwi Māori, ko tahi anake te hōtaka e whakamātau ana i wēnei take mai te tirohanga Māori. E kōrero ana ki ngā tāngata whai take, e whakanui ana i ngā hua, e whakangahau ana i ā koe, atu i ngā huihuinga hāpuri.
He kaupapa Māori tūturu e ū kahana ki te reo rangatira. Kia ro mai, ki te hā, o te reo, mataora e.